ife na-eme n'obodo anyị a na-ekwu nke mere ọzọ a na-emekwa. Ihe nchọrọ ikwuo abụrọ ife dị ibe ya. Ife a unu jọs ka isi akata. Onye anwere ife a postu, amarọ m ka obi dị ya. Amarọ m ka obi dị nyanwa ahụ nwoke postu datin. Amarọ m ka obi dị ya kata. Nke nwaanyị ewerukwanụ postu, amarọ m ka obi dị ya right now. Ife m na-ekwu abụọ ife ọzọ. Onye ma ife ọya bụ eme nya, ma eme nwanne nwaanyị. Ọ dịrị ya mma nye emenye onye ọzọ, because karma is a bitch. Ị na-eme things che na mmadụ afọrọ gị. One day, ị bido ị na-enwe problems. A na-ajụ ka ife na-eme. Ọ ga-ekwe ka that lady larụ na bie, ka ọ notice na that lady nwe that thing, that infection. Ọ ga-ekwe ka that lady larụ bie ya. Ị bụrụ nwaanyị, ị gaghị na-eneta onwe gị anya. Ọ bụrụ ịma mma, ọwụghị ịma mma facial look bụ isi. Ọ bụghị ịkwanye isi a na-ele 150,000 bụ isi okwu. Ọ bụghị expensive jewelries, ọ bụghị ije Dubai, ọ bụghị bụ agba phone bụ isi okwu. Na ife bụ isi okwu, your health as a woman. Ụfọdụ ụmụ nwanyị bịa olu mgbe ha ya tụrụ ime, ha na-achụ afọ ime, ha mụrụ na ụmụ ife a na-akpọ infection. And ị bịa na-enotice this thing a kpọrọ infection, ọ bụrụ na itreatilo arụ gị ọfụma, ọ na-egro. With time, ọ basa, o jee mechie ebe nwa ga-esi wee ba akpa nwa ya. Jos, ndị be anyị na-enekene na ife na afọ. Jos, na-enekene na ihe mmadụ ibe mmadụ welu, kilisi asị na ọ dị ya mma, tinye online. Ụwa na-agba ya anya. Ife a unu na-eme biko ọ dụrọ mma. Ọ bụgodu na o nwe ka that person email gị ife a si wee mejọọ gị. That is not the way you supposed to go. Ọ bụgodu na ihe ese nya gbupugo n'iri e, kama kasị kwuwe na ndeke na ihe nwaanyị bụ. And give a nwaanyị ị marụ na you will be taking good care of yourself at least every 3 months. You go and check your health status, most especially infection. Abịa na side nke ụmụ nwoke ya bụ afọ nwaanyị. Edina nwaanyị without inene onwe ya. Ụfọdụ ụmụ nwoke abụrụ na afọ nwaanyị asị na anaghị alacha arụ nwaanyị without ime ụdịka infection nyanwụ nwaanyị na-alacha arụ ya pa. Nya, ọ na-adị mma every 3 months at least as a lady you go and check your health status. Makene na onwere na ibu staphylococcus ka ibu gonorrhea ka onwere ọya ọzọ ibu. Ọ bụ okwe nsọ HIV ka ya n'eze. A na-ezekwu ma infection of the body. I wee nenesia ya, wee si na ọ dị gị mma. I wee se video gido nwaanyị, video gosikwuo ma irie, wee tinye online. Ama m ma wopu irie, because ọ dụrọ mma. Ọ nwaanyị ka mba. And gịwa m nwaanyị. Before you na-ejebe nwoke, malu that guy you na-ejebe ya. Malu the kind of person you na-ejekwu, because heart of men are wicked. Ụfọdụ asọkwa mfancha. Biko nu. Gị nwe bụrụ nwanyị, ijisi ike na-eneta onwe gị anya. Ọ bụ okwanụ sọ infection of the vagina. Enwekwa mouth infection. O nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị. Ya bụ ịbịakute ha nso ma ọtụtụ ụmụ nwoke, ọnụ ha na-esi ka ogili okpi, ọ na-esi. Ụfọdụ ọbụrụ body odor. Unu dị si ike na-eneta onwe unu anya. Ọ bụkwanụ nna, don't be deceived by what you see online. Ọkwa ifu ihe ọ ya bụ ifu nwaanyị ọ masịa, ifu nwoke ọ masịa, oyichi ahụ. Don't be deceived. Ọ mgbe ị batara olili onye ahụ ime. Ka ihe ahụ iyeji wee malụ the kind of person ọ bụ asị na a na-anọ onye bịalute mmadụ nso ọ wee mee isi ezie. Unu jisi ike na-ene n'onwe unu, be treating yourself at least every 3 times a month. Like nke that girl kịta, ọ bụrụ na o bido n'oge o weta ego ahụ owere a na-etreat onwe ya. Yali na-ego akwa, yali na-eme isi expensive hair, yali na-efix nails, yali na-eme makeup. Gali na ego expensive bags ma akwa, at least all those things. Mude ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya ewele ego fa n'ime without knowing that your health comes first before any other thing. Oh, idi ma wo kenu isigi chai ona awologe. Owo kwa so single ladies ma why no go di because oh we fire abu na wo kefu sia ona agbanilo and as na my husband is a cheat. My husband is a cheat. Treat yourself. At least your pint aye every 3 weeks you check on your pint, swoku change it. Change your wares, your underwears, your pants, your bra. Don't share your pants or your underwears with anybody. Toilet in a jekwan in a treat ye. Eh? Ne as such a sea ike. Oh, ye bulu be woke bulu anekes asia. Eh? Pikonu, kaine neto wanyanya. Inwe infection, igama, because every is all gave us or reflect here on non, he gave boozo, na miss ye. Obu one nibu infection with the end of no. Every woman being ne buya. Come on, nozi, kiss ye, treat yourself, kiss ye, take care of yourself. Bikon, I like o mi fan full, obu a manyan mili. Yo do ebu manyan mili abu e for us obu na, irun ke wan yin gusi. No, nya. Bikon, umu wonke, ne me nunu umu wan yi beli. Eu godu na icho e lukasa de ge na obo ozu nki bunu nu video post ko mi rue bikonu.